Yes. Beat Master Gazi. M.A. The beat arsonist. Head of the Opanka. Now fresh boys in the
come
building.
Come on.
Now untia obetie. Everybody let's go. Master Kretik Akrawai. Man from me huna. Asa bena usei. Sisi ya waso mwe de me bre. Kretik Akrawai. Man from me huna. Asa bena usei. Sisi ya waso mwe de me bre.
Come on.
Aja 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 aja
aja
aja aja aja aja aja
aja
aja aja aja aja
aja
aja aja aja aja aja aja aja aja aja aja
aja
aja aja aja aja aja aja aja aja aja aja
aja
aja aja
aja aja
aja aja
aja aja
aja aja
aja aja
aja aja aja
aja aja
aja aja aja
aja aja aja
aja
aja aja
aja
aja
aja aja aja
aja aja aja
aja aja aja Krawai,
umiame,
wame bu propo dimi,
mi huniame,
mi waka hada dansono,
wentiame,
mi sovye dia say ena,
usiame,
very handsome young boy,
umbwade,
uwa club haye day,
unsiande,
etike siena ubechi,
unsra,
mi deba fe na wodoji,
ujane,
mi chewa ube peboni,
busieni,
upe mi body ya wade,
me wade,
saga, masha senwo,
unyame,
upe mi tonge tunawaya unhu,
ochiame,
udi kuli wu temper,
memrush,
jini bie beye 10 bottles na,
min chade,
usainbe claim mi pepe aka hun,
unchade,
edi masa kaunfi meni Kona
umiame,
aja 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 aja,
aja
aja aja aja aja aja,
aba
aja 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 aja,
aja
afidi
ubu mikomo,
aja 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 aja,
aja
aja aja aja aja aja, aja 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 aja,
aba
afidi
ubu mikomo,
ubu mikomo,
ubu mikomo,
ubu mikomo,
ubu mikomo,
bizi ubu mikomo,
ubu mikomo,
ubu mikomo,
ubu mikomo,
ubu mu,
ubu mikomo,
ubu mu,
ubu mu,
ubu mikomo.
Ubu mikomo,
just because of ugeti, ah utia ma mi na mawa jimfi. Ena mi pa mi body ma una unpi cause me grow hu a one sha
mini.
Waba clap na wapeche.
Ah,
uche se Bianca metweke.
Ene
unyau, cause wana searchi. Azonto nuana minimu pa jeje.
Jeje,
mi body ni wo onau.
Yes,
enye chin chin body eye ponau.
No,
ube tuye ve shocki use solau. Meti miya mi ne use bonsuni yo nau.
Bonsuni yo nau.
Ube tu miya iwe niye.
Yeah,
never sorry bro, manye niya sabonye.
Ah,
kame shake you ma wa flip tuye bien ba. Kimi do. Do chen a win premier. Master Kretik Akrawai. Man from me huna. Asa bena usei. Sisi ya waso mwe de me bre. Kretik Akrawai. Man from me huna. Asa bena usei. Sisi ya waso mwe de me bre.
Come on.
Aja 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 aja.
Aja
aja aja aja aja aja.
Aba.
Aja 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 aja.
Aja.
Afidi
ubu mikomo.
Aja 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 aja.
Aja.
Aja 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 aja. Aja 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 aja.
Aba.
Afidi
ubu mikomo.
Ubu mikomo.
Ubu mikomo.
Ubu mikomo.
Ubu mikomo.
Bizi ubu mikomo.
Ubu mikomo.
Ubu mikomo.
Ubu mikomo.
Ubu mu.
Ubu mu.